final.
Tuke mag golf mosir gi bengi mar NCBA ochomo gwenge mag Hoho mar Okak-Kalap ma Eldoret Golf Club biro bago tielo mar adek mag tukegi. Tukego ywayo jotugo maromo 100 kowuok e gwenge mag Eldoret, Kitale, Nandi, Nakuru gi Nairobi kaduto biro laro tieko thuolo mokwongo mabiro miyo joloch thuolo mar donjo e finals. Tielo ma Eldoret biro tok alap ma Nakuru Golf Club bago tielo mar ariyo kama jatugo John Buru nobede jaloch kidieny mar yawuoyi. E kidieny mar wakeini, Emma Pennington nobede jaloch.